Sibonga basaphothayo, sibonga balaleli, sibonga basizayo, maphoyisa nabameli. I'm